Hei o ngā hui a tau. Mihana ki e tei o ngā rangatiro o te whangarui ara, a tāra tēnā koutou katoa. Of the New Town Festival.
Rhythm that I and heart am I. That's the way that it's to do the worst.